na jose mu shivusha kabilo busu bobwinu na mushita ya kusenda ma kabilo busu bobwinu musube Sangalala, kabilo busu bobwinu. Oshita shose shamesu, kabilo busu na mina bobwinu. Musube. Yandi musube, umakwebo yandi musube, musube no musube, musube. Pepo yandi monsuwe Woko pionga kwa andi monsuwe Monsuwe no monsuwe Monsuwe Yeah.